Yingabo business, une YouTube channel, unengomentsha, unesifiso sokukhangisa kwiDAO TV enama subscribers angaphezulu kuka 70,000 ngamanana phansi. Wengane yakwethu amasanga avulekile, ungangithinta kwinombolo ka WhatsApp ethi 0651072007 0651072007. Ngabe ngisaboshwe isikhathi sakho, ake singene kuyivideo namhlanje. Molo bahlobeni, mikelele nginamukele ngesandla into fonto of igama lami ngikudawu waphungula aka King la ngama khona ke inkundleni yokuxhumana Instagram, ngicela ungilandele mntana sekhaya at king_ Langabi. Yeba fwethu icala lika Bishop Israel Makamu kubuye sengathi-ke selifike kuvutho ndaba. Imbiko ithi-ke lo wayengumethuleki wezinhlelo zingamabona kude kanye nalo oyisisulu sakhe bahlale phansi-ke balixazulule udaba lwabo. Kusadluleka inyanga cishe ethi ayibe yinye emva kokuthi-ke isigigaba sokunqukubeza ngokocansi sashiya abahlali bakuleli bebambe ongezansi. Umbishop lo udume ngokululeka abantu kuhlelo oluboniswa lapha kumojalavi riyathotela kwamphoqo ukuthi-ke athathe umhlala phansi emva kokuthi-ke kusabalaleke audio clip yakhe ecela ke laphana ukucansi komunye kwabasebenzi basesontweni lakhe. Kwabikwa ukuthi-ke lo wayeyisisulu sakhe wayeneminyaka engu-17 obudala ngalesa sikhathi, kanti kumndeni wakhe wavula icala emva kwesonto kusabalaleke le audio clip-ke. Iphephandaba iCity Press sibike ukuthi-ke izinhlangothi zombili sezithatheke isinqumo esingeke-ke sidingeke ukuthi-ke ngenelele laphana kwingalo yomthetho. Abezindaba laba babike ukuthi-ke lo wesimama oseneminyaka engu-21 obudala kanye nomndeni wakhe bayeke lapha enkantolo bayonxenxa ukuthi-ke lihoxiswe leli. Kanti-ke i-National Prosecutor Authority NPA ngamafuphi iqinisekisile ukuthi-ke umndeni wentombazane uthintaneke laphana-ke nabo. Isikhulumi-ke se-NPA uphinde Mjonondwana uthele-ke bazisiwe ukuthi-ke ummangali angeke asaqhubeke laphana necala, futhi basalinde ukuthi-ke bahlale naye phansi bathathe-ke isitatimende sokhoxisa. I-City Press ephinde-ke yaxhumana-ke nonguyiso wesisulu uqinisekisile ukuthi impela icala laphana-ke bayalihoxisa. UMakamu ungaphandla lapha ngebheli ka-R2000 noma rand, kanti-ke kulindele ukuthi-ke avele phambi kwenkantolo ngomhlaka 13 lapha kuJulayi. Mntwana sika, ngizofisa ukwazi kwena ukuthi ngabe lithini uvulo lakho kwi-comment section. Ungakhohlwa ucindezele like button ne-subscribe button, ongilandela-ke lapha enkundleni yokuxhumana Instagram it's at king_ngabe from me usomdakadaka ngithi sengihembe.